tahay ku jecel riyal badan baan ku sugay adanada hurda kaga gooy.
Could be.